Mālata mai ahone. I he video koe ni, te ulawe no noa tuai ki a ngāi whamatala te fito, whekau aki moe formu tohikaka i tāo taha, pe Census Individual Form. Koe tohikaka i fōki uku whakahau ku whakatau ni maia, ki e tāna ki a ngāi whamatala, mei he toko taha katoa pe i Nosilani. I he formu tohikaka i tāo taha, pe Individual Form, oku eke tuai e ngāi whehui, hangie koe ni. Koe hāho o wha o ngā, pe chenda, koe hae matakari uku ke kau ki ai. O kuki no fō i whē. Ko hea hā lea whakafonua o kuki tō poto ai. Ko hā e loto kuki kau ki ai. Pea moha ngahe ngā au e kui kaike ke lawa o whai, ke uhi koha palpalema whakasino o kuki mo ua ai. E toko ni lahe ngai whihu iko e ni, ki hono whakapaanga o ngahe sino ngā au e whaka community, ka behe ke he u kautaha businessi, mai pule anga, ki hono whakahokoa ki hona o ngahe whatongia, ki inu silani kotoa, kaua imo tau ngahe community Pacific Fork. Sai. Tauki isi wange ke ngahi te fito e mea lalahe nima, whekau aki mo e formu tohikaka i tau taha, pe Individual Form. Ulu aki, koe toko taha kotawa pe o mu nofo i apina, e fi mao ke ne whakafono a Individual Form. Kaua e longa i whanau, o e whanki pe pe ke i vare vare. O kumalawa pe ke whakafono online e formu, pe whakafono pepa pe. Ka bau i kaike ke manatu i pena ake i whee, he e fiafi tohi kakai. Hanga o whakafonu he o whomu, hangepe na ake i apina. Ka bau na ake ngā ue po uri, hiki i whopeho tua si langa maheni. Ko ki nau tolu kotoa pe o kutau tanima ki o lunga, e whehu i ki ai pe koe hā hono whaunga. Pe koe hā e whaunga kuni e whakahai aki ia ki tua ki he kakai. Koe ngahi tāri ki heni, o kukauai a heterosexual. Gay, pe lesbian, whakatoukatea pe bisexual, pe koha toi whaunga kehebe. Filie, prefer not to say, ka bauhe i kai te ke whiatari, ai whihu i goene. E eke atu foki ho ngā hihu anga pa anga kwa toa pe, i he maahina e taha ua kua hiri. O kukawa heni ho o pa anga humai me he ngā we, business, investment, ACC, pe wahe pene fiti me he wins. O e whakakawai hano, he kui kai kua paanga hu mai. Filie, no source of income, ka bau o whelawe i tonu ia mokoe. O kumahino abita lahe ngāhi ngā ue volentia, o ku whakahoko he kakai Pasifiki, ma o tau ngāhi community. Ko ia, whapapau i o ku ke hiki katoa ngāhi ngā ue o ku ke whai, ka o ki kai mau hapaanga mei ai. E malawa ke kauwahenia ngāhi ngā ue whakaapi, tō tama he whānau mō kauwai wai. Pea moha ngā ue ku ke whai ma ae lotu, pea kulupu whaka community. Mahalo ko ia be, pea wate whakamalo o loto honga, ki o tuku taimi, ka ke mamata mai ki he whakahina ino. Mana tui, he ikai ke awe e he potu ngā ue statistika, ho o ngāhi whakamatala whafo i tui tui ki a taha pe. Pea ha toi potu ngā ue ke he ae pureanga. Tala munu atu ki ho tohi kakai, pea ofa ke mu mauha aholelei. O ku tau kau katoa he lau. Ka te whi mauha tokoni, pea u form, hu ki he www.census.gov.nz. Pe telefoni ki a noa varu ngau, ua tō luono, fitu varu fitu.